Kwezemidlalo omnye woompondo zihlanjiwe kwezamanqindi beli uMoruti Mthalane uzakuzixhoma iigloves emva komlo wakhe wokugqibela kulempelaveki izayo. uMthalane uyintshatsheli yodidi lweIBF flyweight nayiphumelele phakathi kweminyaka ka-2009 kunye no-2012 waphinda wayiphumelela ngo-2018 no-April 2021. Umdlalo wakhe wokugqibela uza kubanjwa ePeter Maritzburg ngale cawa.
Imbonga kakhulu uNomvelo, uNomvelo Shezi okuyena ophethe iMvelo Boxing Promotion. Usisi wami loyo engiyasho ukuthi ngiyajabula kakhulu ukuthi ekugcineni akwazi ukungenzela lempi lenkulukazi. Kudala siloku sikhuluma ukuthi uzoyenza kodwa ke sekuze kwafika lonithi ukuthi hayi ngeke usezenzile zonke izinto zalunga. Sisilinde nje usuku, ngasho ukuthi ngingambonga kakhulu. Ngingazimisela ngoba iboxing kusho ukuthi ngasho ukuthi umsebenzi nomdlalo engiwuthanda kakhulu. So ngiyajabula mekuze kufika lesikhathi sokuthi manje ngizothatha impi yokugcina lezo ba ngomhla ka-2 lapha ePeter Maritzburg. Ngijabule kakhulu ngoba kumanje ngise healthy, angilimele indawo. Iboxing umdlalo onzima kakhulu. 2019 nganominethwa kuma Sportsman of the Year. Hey, nangempela hayi, hey, bengingalindele ukuthi ngizoyithatha baphela bengikhethwe nabantu wasekade bekulomkhakha. Bengizitshela nje ukuthi nami ngokugcwalisele, hey, but melibiza igama lami ngaphakama lapho, hey, bengingalindele ngempela. Akusho ukuthi ngasho ukuthi lokho futhi kwangikhuthaza kakhulu ukuthi eyi ngabonakala iNingizimu Afrika yonke ngiba uSportsman of the Year. Akwandele bani lo kumpela. Ngingasho ngithi yena ngibonile i-record lakhe, uyibhoxa eligudi kakhulu, ukahle kakhulu. Nanokuthi angiqala ukumbona, ngangambona bengidlala eJapan ngo-2019, naye wedlala lapho, ngawina yena kodwa waluza. Okusho ukuthi-ke mina zonke izimpi zami ngihlezi ngizithatha serious, akekho umuntu engimthatha kancane. Kodwa yena angiboni ezonginikeza inkinga, nakanjani ngifuna ukuvala ngeqophelo eliphezulu, nginqobe ngamalengiso leni.